Nani, mama, nani, au, bicho, chama, nani, Tanzania, rais wa Tanzania.